Zomba. Mzomba.
Ma.
Awubuye la nawe. Awuthathe 20 rand laphatuka wolini chomthanga le drink eTikTok.
I drink.
Yebo.
Ufuna drink yani?
Ngifuna i refresh mfana wami.
Okay, maga se ase ase ngishona msetnyawo ma.
Usheshe ubuye mfana wami.
Alright. Okay, ngidela le safari ba uchamba ngisene. Hayi, ngasekhona somfaye ba uchamba. Shesha. Hayi, uyona chora chora ichekse.
Njani malume?
Oh, ngiyaphila mshana, akuhamba njani mshana?
Ngiyaphila nami malume, ngicela ama chips
malume. Oh, ufuna ama chips mshana?
Eh, malume.
Hayi mshana. Thatha ama chips mshana.
Onge malume.
Akho onge mshana.
Ngikhothi busisi.
Hamba le ama chips mshana. Ya 500 wa madata.
Oh mfana ngithatha lo kulo okay. Hawu benze wena.
Buya.
Ishman ngicela.
Ayizo. Ngiyazi ngibukile.